Ena zi basika bagukundasha baza bagutwara.
Hari umuntu atwara uwundi cyangwa umuntu niwe yitwara akishikana.
Eh. Urishikana rero. Hajya rya bigeme bamwishikanye.
Eh, none abayagufashe ku nguvu niwe wagiye kwerusha.
Mujya aho rugenda bushya.
Cyane.
Uzamva kubwiye ngo niwe hezi kigano nguze kuzanga tugende ha hande.
Oya. Ibyo. Azisha. Yaba kuzomba sabo ngo ndaguhanga baherana naye naye ngo dukore.
Ngo mukore iki? Mukore bijya anye bibitemewe n'amategeko.
Isaac TV.
This is home passe television en ligne Isaac TV ni Star Boy no muzi ni ibintu bimeze neza cyane gose n'umunezero bweretse kandi gusogura namwe ni cha kiganiro home kidufasha kuyaga byinshi namwe kumenya bigeme bacu mbega iyo bari muhira bameze gute bazi gukora iki sometime kandi nongera nifuriza kandi sabukuru nziza mu collègue Santa La Tarita ni byiza cyane murazi ko tubakunda mwese abantu mudukurikirana Saido ba DJ Kisi ba Mario Barotelli nazi mwese ko mudukurikirana ni Star Boy behind the camera ni Juma Jux nko yamabikora bisuse mukutuzana basana bameze neza cyane gose iyi ni Isaac TV turi ku mwanya we ari on time mukwazana ibiganiro bimeze neza cyane gose kene cha kiganiro cyanjye no wakimonaze ku buwa mbere kugira like na share na comment no musi turi kumwe avec mon collègue Santa La Tarita asanzwe akora kuri Isaac TV La Tarita yes ni Isaac TV murabizi ni kiganiro ho muri munsi namubazaniye benshi baguma bamumba zatin tukeneye kubona Santa mu kiganiro home abandi banyifuza nje kuri kimwe kukindi kimwe kukindi soni nanye nzogikora bya bibaza nzo yumubaza reka na mwakira mugambi bwa Isaac TV kuko miso ya Maria ari mugabo nanje no musi nje ndamwakira karibu sana mugambi bwa Isaac TV yabaye mu bebe n'umwana mushasha kuko imyaka yakwije nayo nshaka kumubaza kuko je cyo kibazo ndatinya kwibaza abigeme kuko sometime nti bakunda kucishura
cyarama nayo ifutse
wamwa bivuze gusa wamwa wakishuye simona numba ukishura reka ndakuramutse kwanza uramutse abakunzi ba Isaac TV nko mubikora miso ariko uno munsi nije ndaguha plate cyangwa plate kugira ubaramutse
abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane ndabipfuriza navuga ibyiza byose abwe mu bibi ndabakunda cyane murabizi ego
ababone ba Isaac TV vous êtes plein ou bien plate ndazi no musigira dushushe tugira twatse umuriro turi kumwe na Santa La Tarita reka ndagushimire kwanza kubona washitse amarame umeze neza cyane gose kandi ugiye guhimbaza isabukuru yawe umeze neza cyane gose reka ndakwifuriza isabukuru nziza nabivuze utarashika deja mugabo ndashaka kukwifuriza antari ko turi kumwe
urakoze nawe nirarengana cyane
ndahishije cyane cyane ro 14 na ro 16 urumva ni ibintu nyene usanga biri kumwe urameze neza ariko
Kebuke ariko nacyo ni bon.
Ngo bacyo bavuga ngo Yes, reka rero ni cha kiganiro home bisaba yuko iyo tuba turi home Santa muramubona n'umwigeme mwiza. Ha? Murabibona na cabaye. Amarura n'ukuntu yamutose yambaye bien inzara ni fresh. Muga ngo n'umwe yanyene agira dukatirisha. Pana vya bishobashira mu biharage muzo mwete. Muri ente n'wasi kuntu bakatisha.
Ndabizumviriza rero staboye.
Bakatisha mupanga.
Nonetwe ishu zimeze gute kwanza?
Ni ishu kugira dukatire ishu zisarade.
Eh none jamvuye kuzigura badazi nkati enda.
Ah biriya ni vya hari ya to. Arashora kuba ka imuga sangura giye mu isoko. Umwanya wo kugara isoko wageze. Bagacha bavuga ati umwanya ko wageze wo kugara isoko. Ishu ritanu je kuri katira mbere. None umva ariko nani gukata.
Biragusha n'uranyica.
Apana bimwe vyo muri internet na bimwe usanga bakatisha ikintu zenya. Pam. Ugasanga bakatisha ishoka. Kandi bize muri internet na muri Semark. Se marke bakatisha ishoka.
Oya twe twagiye byo kujya. Bega bari nziza ariko byaba bifite isuku kabisa.
Santa je kuno mbona meze sinzi ko yaje na rutemikirere. Nigeza cha hasi mbona umenga no kumagura sa neza. Nababwiye nti turabanga urumwigeme mwiza nti turanga ukora ngo Isaac TV nti turabiki. Donc anshatse kugira ikintu bita melange kugira nti muzabe muvuga ati tubonera abandi. Nabakozi ba Isaac TV nabone sometime turabibakorera. Turaye ko bazi gukora usanga bamenyereye gufata amamiko. Nawe cyeye hakazi ntarana muhabwa. Tangura basi.
Oya ifoko nkaraba kwanze.
Cha, amazi nibaze ko ni ikintu kitagoye nga anye ntegeza kuzanira kandi ama bintu bikagenda neza cyane. Santa kugira shike nga mbega yaje ni moto, yaje ni vero, yaje ni iki?
Ni navuga gute nurusha. Kandi shu ni imwe mu mboga zandura cyane, urumva nandi nakaje.
Cha, urankoresheje urako. Ngo
mbanze ndabikate. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person.
Na wewe uchi ubikorera icyo rero kohera bayansabye.
Oya.
Eh. Kohera batayansabye.
Na baba hagucana imbabura.
Nene wowe urazi gucana imbabura se? Eh na yo. Sanga utazi no gutega umusururu.
Ni uyitanira ndahubaga.
Nani mufise umugozi sinamubo. Barafise umukozi, afise abakozi babiri, bafise umukozi akoropa, bakaci bagira n'umukozi yoza amasahani n'umukozi ateka, ni batatu. Eh, bafise abakozi batatu ukoropa, n'uwoza amasahani, n'uteka.
So.
Oya ni virazi komaze kuza muhiri wanyu maze kuzibona.
Oya hose hoho. Twasinye contract, bani endetamine.
Haja santa kugira cyike ku kazi zani iki ni nimba tariba.
Azani iki?
Eh. Kuko hari déplacement zitandukanye, hariho taxi, hariho moto, hariho voiture. Hariho na bus.
La plupart nzana na bus.
Nzana bus.
Hama. Bibaye ngombwa iyo nihuta.
Biramaze gushuka jamu ni bus ukabona yuko bakumenya kuri umukozi wa Isaac TV. Bakamenya yuko umukozi wa Isaac TV nyene ukabona abantu ariko baravuga ati eh uje no umukozi akora muri Isaac TV.
Bon hari ubikubwira.
Mugabo
urumva nk'uri kure. Ntubona ko ikara gutunga urutoki cyangwa ko ikara kuvuga tu.
Ni santa ikintu yifuza gushika ko muri 2020 atashitse ko ariko kubwi inyungu ya Isaac TV atashitse ko muri 2020 yifuza gushika ko muri 2020 ni gihe.
Isaac TV.
Eh kubwi inyungu ya Isaac TV.
Erega Isaac TV nayijemo muri mumpera.
Igo mumpera ariko mumpera warufise ihangiro bavuga ati ndashaka guheza 2020 ndu.
Na oya. Navuga ati reka ndaba karere gusa. Ngapanze. Abantu bakwakira. Cyangwa erega hari gukunda ibintu ugasanga ariko nta kintu na kimwe gipasa.
Okay.
Ugakunda ikintu kandi ukagerageza kugikora ariko ukabona
Okay, reka mbariza abakunzi ba Isaac TV nimba atari ibanga uko washaka bakwakira abakunzi ba Isaac TV niko bakwakiriye uko wabifuza niko wasanze ariko bameze.
Jewe antuka ndashima. Ndashima nubwo benshi urumva batukana. Ariko sinibaza ko ari abakunzi ba Isaac TV baba badututse. Nibaza ko abari abandi bantu.
Nimba atari ibanga.
Turashima.
Nimba atari ibanga mu gihe bishitse bakakubwira nabi ubyifatamo gute mbega action kuri wewe bimeze gute.
Urumva Jeffreman ni kiganiro kenshi sindakimara. Ndabona commentary nimba bari jana zose nkasoma. Nta kintu kibabaje nk'umuntu. Nk'icyo wivugiye mu kiganiro swati bakuba DJ cyangwa ma DJ. Kazo ngo yo ngo ndamuzi ngurumva ngakunukuno ugasanga sa boy hana kuzi nyene akuraba uko nyene
birababaje cyane ndonga gaca kwitiranya
oya kugira gusa Jean agucafuze ngo arabese ngo nuku
ariko uko biri kose urashimira abakunzi ba Isaac TV uko bakwakiriye kose
cyane n'ukuri ndabashimira cyane na ba boss banje barabizi barabizi no ntacyo nabandi ko ndakora mugarumba ntakundwa na bose kandi nawe urabitwa umuntu wese agira guyiwe kandi ishwayiwe.
Okay, kuvuta ngo gushika muri Isaac TV niza he nimero nyinshi umaze kuronka paraporo izindi apari abahungu n'abakobwa niza he nimero nyinshi umaze kuronka kuvushika muri Isaac TV
cyo n'icyo nikibazo.
Eh nawe ni igiki ni nyinshi ngira none umaze kumaze kuno
abakobwa nibo bakwandikira benshi nanze abahungu nibo banyandika.
Ah abahungu bagiye je none wabonye je nakwishuye
sha turabizi none umukobwa umukobwa tumabwira kugenzi we tibasi tujye mu nda ndamukunda tu.
Okay ra prepare kenshi bakunda kukwandikira baba bifuza iki
baba bifuza iki sha bese baratwitiranya tu
uzumva kubwiye ngo niwaheze ikigano nguze kuza ngo tugende hahandi
oya ibyo azisha
birababaje
rero kuri birababaje kandi ukazibona nk'umuntu nari interesse nawe tumeze gute Jean ndakunda ibiganiro byawe cyangwa ndabya nkakosora aha naha kuzumva sabo ngo ndaguhanga amaherane nayo nayo ngo dukore
ngo mukore iki mukore bijya anye bitemewe n'amategeko ni muturekere mu journaliste wacu ubwo muramusaba ibidakenewe
wese kubera bon si si kera je gusa ibyo ni ibintu bishikira abakobwa bose none
nyoje kwa tamukobwa ndaro nkaza kunsangana box kwera iyi micro
wewe ukoresheje kuri anniversary yawe wavuze gute uhenda abantu
Oya oh, navuze ati bashimire. Navuze bashimire umuntu ita Faida Seleman Mosi tu.
Wavuze ngo
n'umuntu wanje.
Fata micro aburiye.
Abura ngwingwe nuze.
Idem. Ko wavuze none.
Ah, oya birashika riga, birashika ugasanga uraronse wa fake cyangwa ugasanga uraronse wa vrai.
Opportunity yo kuvuga. Vraiment abakobwa. Sabonye mutuba umukobwa na muntu umuba.
Rumva. Ushatse kuvuga abantu reba tuba abakobwa bose nibo baha abavyeyi babo. Nibo baha abavyeyi babo.
Ufise ubwenge warukwiye kububaha bose. Rumva. Kuko umukobwa si gikoresho. Si gikoresho kugira uryoheko. Ahubwo ni novuga gute bigenze neza ashobora kuba inkingi kugira ngo ushike kubyushaka.
Yes.
Apana kumufata nk'igikoresho iki. Urumva kuko bo babisinye aha yabyemeye.
Ni bien nta kimwe barabivuganye.
Gabo. Umukobwa nka Christy umurundi kazi urumva. Sinzi.
Se Valentin twari kumwe mbega uri mu rukundo cyangwa inano nsanzu ufite umuntu musokane. Hey, kuko se Valentin twari kumwe sinzi ko yari umuhari umusheri wawe ntavyonze.
Mviriza kuba twari kumwe sote ntawe nari mfise kuko abari babafise baragiye. Ndamufise naho none byose se mwumvikana.
Nyine nka kugira wumvikane n'umuntu ugira muje mu rukundo mwumvikana ku biki? Tubwire ibintu bitatu bizagutuma umuntu ashobora kumwemera yuko mushobora kujya mu rukundo nawe.
None wumva icya mbere ni gike. Kuba mukunze.
Ehe. None uba wamukunze iki se? Nivyo bitatu ushaka kumenya ikintu uba wamukunze.
Kugira ndakwishure banza umbwire nawe uho rukundo iki tuba wabakundiye.
Oya none ni kimwe ku kindi.
Ya. Nje gukunda umuntu nje nta famile mpora rinzamo kema numva tunamukunze numva nabaye motive swati nuko ari cyane
ko kwagana. Okay nka conseil wo banka bigeme nkawe novuga yuko basokana yego nabahungu turasokana n'abashuga mami munganda guhaye apareye wa
murasokana
jeo je na musi ndamuro
gusura wo muronka umuronse bwe bari bon
ndamuronse azani noti funyishi nka kadogo kuzino hapana kadogo azani nkisa koshi 10 gusa azani nkisa koshi yuzuye inoti avuge dukora imigambi hapana ngo ndamukorera ibintu oya kandi abashaje numva ko aba yararusha
okay. Nimano yagutega yo barinde ndashaka nawe ibyo ashaka.
Yeah, hari umuntu ashobora kugoya inoti mbega agenda azi umupapa araho umwigeme amukubise bizu gusa yamuhasamire desamire atanikindi bakoze
gusa donc ubuntu ntayo yari
kubuntu atamuhayo bizu nta nacyo yari kumuha. Okay, komi konse ushobora guha bigeme nkawe nuvuga yuko basokana n'abashuga dadi ni konse yenyi kuko ndaza barare badukukana benshi babikora.
Shaje
nje ku ruhande rw'iwanje usohokanye uri nk'umwigeme usohokanye n'umuntu angana na papa wawe ubu buri iso ni mama wawe mbere na so wawe.
For me I'm not here to judge but ikintu novuga se nyine yumire ku ibanga niyabibona nawe mubiwe cyanke kuri we
ntazo ujya gahara. Okay santa barashyize ku iPod aronsi kiraka cyo kujya hanze guko mbo aronsi kiraka cyo gukora kuri Canal Plus ashyize kuri aeroport bacha bamubwira ati turabindirire umujournaliste umwe mutegerezwa kuzanana mu Burundi ari abajournaliste benshi ni wa mujournaliste utosiga uvuga ati ubu nyene tugezwa kujyana bya nkabikunda
mu bahungu mu bakobwa
mu bahungu boss tuvuge boss
boss
ya utore umujournaliste umwe mutegerezwa kujyana bya nkabikunda
yo minushye sino umusiga ni muntu wanje ko
mu Burundi bwose uvuga ati minushya sishobora kumusiga
yego
nge sininko nko kujya ngerageje kuraba nico tubona nca mvuga nka santa bwanda gumwanya mbega nica ikintu ugu muzija agira zimare zinoshu ngo ararushe agumazije
ni mashaka kuraba ko ndabize
estora micro mazi tora micro arazimaze zashu ariko agishumbise abaye nyimene ariko aruza
Njani kwa ndikoze.
Santa n'abantu bakunda ikigano cyawe kimwe kukindi ndaza rero nabakiraba ndetse rero nabatagikunda. Ngo bantu bagukurikirana cyangwa bakunda ikigano cyawe babwiye iki cyangwa abantu ku bantu batagikurikirana kuri wewe nk'akajambo nyene usa n'ubavunira kagohe cyangwa usa n'ubayagira nk'abakunzi ba Exact TV badukurikirana. Ngo ni benshi cyane. Bari ndaza basigaye bagukunda sha bazaba bakutwara na kese.
Hari umuntu atwara uwundi cyangwa umuntu niwe yitwara akishikana.
Urishikana rero. Hajya rero bigeme bamwishikanye.
None abaye gufashe ku nguvu niba wagiye kubera ubishaka.
Mbujya aho urugenda ubishaka. Ngo bikora neza.
Cewe. Ko tuzaha ubishyira iwanjye.
Wenda kubagije. Urawija. Kubagenda. Okay. Okay, dusozere rero dusena basozera ku bakunzi ba bakunda ikiganiro kimwe ku kindi ndazi ni benshi kandi nanjye ndabakunda. Murabizi.
Reka ndabashimire cyane. Kuba kundora na nabwiye kandi n'ubusi ndambirwa ndabakunda. Mwandanye mutwankuraja. Hamwe cyo mutari muzi muri kimwe ku kindi. Sinzi ko bararaba. Urumva? Umuntu umba natumiye nubwo bayakoze ibindi biganire ahantu hatandukanye. Hehe. Ngo Hanaimbuzunwenga. Urumva? Hajya mbashaka. Jean. Umuntu yego ubumuzi kwa tujyana kiriye. Akware kantu. Urumva? Akantu kumbure nubwo abamaze iminsi bakora cyangwa abagiriki. Bashaka badekuvre muri we. Kuko bahora babona ko ibibazo bitaba bisa ukuntu. Jean nk'umuntu nyimba ari umupapa cyangwa umukobwa cyangwa ndamubaza selo na profesor yiwe barekana mbashaka badekuvre kanaka kuri we batari bazi hama no gutwenga
mutwenga bamara kugira ngo utwenga neza gabo bazavuga
iki rega sha bamwe mu manani kamenyo ariko ntangora ne
wo gusaba urongogo n'abahungu nk'abasi mugire mariage n'abahungu bashika nk'abatanu ubyeme ugasanga abahungu batatu bose bagukunze bakavuga ati turavugana twese tugire mariage tuze tura eh ega gushobora gukundwa n'abantu benshi batatu nawe ukavuga ati bazana kanoti ni fresh
ega saba amasonje ntahishiye
kandi ngo twenga neza niko baravuga muri commentaire
hama we nawe ubona ari byo cyangwa atari byo
jembo n'umwanda kumenyereye jembo n'umenga sinzi Eka tusozera ikiganiro cyaragaciye ngo murabizi iyo ndi kumwe namwe mba ntese abasezere bakunze baiza TV ugira nanyu se n'usozera kugira tuje mu bindi.
Oh habari kare ndabasezere ndagakunda cyane mu bandanye mukurikirana ho mu mabandanye mukurikirana kimwe ku kindi n'ibindi biganiro bizoza
sha. Bye turabakunda ni Starboy kuri Mikoza Isaac TV behind kama kare kumwe na Juma
Starboy muri kimwe.
Kimwe ku kindi nzo gwatibaze. Bintu cyo cawiga mu rugenda wapi? Ndabakunda cyane rwose mugire subscribe, like na comment na share muri siko tubakunda cyane. Ni Mr. Home ndabaramukije mwese mudukurikirana abakunzi ba Isaac TV muri Canada, muri France hehe, aho muri hose za Egypt muri siko tubakunda cyane rwose. Aho muri ho turabakunda rwose. Ni umunezero ugeretse tubabonye twadutse sa. Bye bye.